It's about the test. You can hear it for the test.
Ndipo zimezo zonde ndizoona zokha-zokha kodi ifeyo tungati dziko mabodza ndi nkhambakama zikumangoti chedwetsa kwambiri zikumati chedwetsa kwambiri
kwamala kuopsa kwa mabodza ndi nkhambakama zomwe anthu akune nazi zokhuza ndi katemera wa COVID-19 zipetsatu anthu ambiri
kwambiri
the history of this, you know, we saw a fall before the fall comes, but it's coming from the heavens.